Chunya we mondo paki kinde te ibede nyasae baba chunya we mondo paki
Tero kamano Ruth. Tele yuretemenye.